Mashariki, kesho utazikuta magharibi. Leo utazikuta mashariki, kesho utazikuta magharibi.
Thank you.
wanandoa ambao purukushani azishi ndani ugomvi auishi, mfuateni Bwana Yesu atawapa ndoa ya kudumu milele. Oh, hallelujah.